ariko yeah. mufana wewe maybe sinza hano babikura yuko abasta aba yuko abastari bafite ama
iyo code sinza hano iyo code ni kuri
iyo code ro je gushkino saha sinza hano yavuye
aba ariko baradukurikirana kuri Nick Drip Show barakwiye kumenya yuko iyo code ndayihakanye sinzi wayizanye ni kuvuga sinzi nuko kubera hariho ukuntu nubwo siguri mufana gute ngo urakenye hari nge bakwagiza jewe nka mama wanje je nkunda ndakunda mama wanje cyane kandi akenshi tuba turi kumwe hari ukuntu akunda kumbwira akuntu nagumbwira ati wowe none urazwe mu Burundi bwose
bwose no hanze isko kukina no mucongereza
no muhanzi yo nkoze zo mucongereza TikTok zanje
oya najya nakijya kirundugira ajya ama traduction ajya ama video agera trailer ego
kandi ndavyo no muri analytics zanje urabona ko nibihugu bitavuga ni
ni cyongere ni kirundi
bikurikirana cyane nkara mama kambwira ati none wewe urazwe ko narigeze kuba ndi kumwe nawe arabona nyine kabisa konzwe
yego
none urazwe urazwe none ivyo bintu uzwimwo bikumari
bikumari cyane ivuka filozofi
urumva bikumari yiki mu bisanzwe yego urazwe twayibonye urazwe none ehe inyuma yo kumenyekana
inyuma kumenyekana ehe
ehe
urazwe
ehe sawa ehe Na musamura bana kwanza na mere.
Okay.
Okay. Uzima.
Ninja nguje.
Shiriho.
Nega bitera gano ya none pitone bera nkanje basine. Aba kutaki? None umwana wabo rambora mushaka.
Nkana murumvikana murahura.
None. Akazire rya ka Mr. Tubane neza.
Na warafize kwifatira umwanzuro.
Ayo ni ama subject yawo. Shaka rero turangirize kuri ako kantu kinjankuje.
Ofete ibintu yeah. ibintu by'urukundo bujya nasanze
none tukutaratora ya boro ya igarashaka cyuje
bujya rero urabona iyi bible kenshi ico nkunda kuyikoresha irampa inspiration ndakunda gusoma bible ku buryo narayisomye yose ndayimara kuba kuba programbe
none nk'uwo muhungu uyo je ndakubwiye na usoma bibiliya nakubwiye ivya nyine nabigenje je sanye twavaye no mbwa cyandigira ngoga basigara murongoza handi sasa ro tipe umba hari imijyango for real gushika no bagifise ibintu bya mateseda yabo usanga urabibona ngasa nkuva mu Kamenge undavaha wamba nko mu Petrumva yava lo fait que yava ruguru ugasanga umwana bari urukundo rwabo rimeze neza mugabo bavyeho kuba kuvivanga kandi ugasanga nta numugambi numwe bafise yo kurekurira umwana
imagine
cyo cyageze kumba ko hamwe umukobwa amubwira ati akaba ari uwo muhungu ntuze nga kati okay aruko adon force
rekano kubaza kibazo
sinina nataka umuntu mbangiye
rekano ndakubaza kibazo bijya nama mvuga byuko abahungu barondera amafaranga akenshi bijya ivyo byose mba nabi navyumviriye nkabikubitira hamwe
okay
kubera ubu urabona umukwe afisa amafaranga buriya iyageze mu bukwe
nakuntu izimamuro zimamuri ya stile ndakene aro stile
i topic is very serious cyane kubujyo
niyo bavuga ngene rero i topic
ahubwo nukuyikorera gusa content nayiyumvire neza ariko iyi ni content iyi ni ntuze nyiremere cyane erega Idris iyo ufise amafaranga
ego
burya hari ukuntu nasobukwa kuba akwita n'izina ryo mubana nyine
ugaba atansu yari giye bashaka kujajinga ko je nk'aba batipe ba mbere banjanjize batanze bona vya bindi bavuga ati ari umuntu ashobora kundaba gusandabiye kwa mbari akanyi appearance akanyihenda ko era munyu basige baye nicuza impamvu babanyumviye nabi right urabyumva so naho rero umva nk'uwo mupeti wewe nk'iyo situation wayirimo right now mwanambwiye ati peti bigenzuko twate ni bibiri genda eta civil ni dimir byarubi nari ari genda bazikuri ya dimir eta civil dimi niyo mariage bijya bindi byose
na formalité
de ngiye muri leta ikanyandika publication do by kaba biraheze bamaze gusinyaga iyo niyo mariage yemewe
mugabo uremeraho ko ibi bintu byo kugira byo kuresha no kuresha na sinzi wakunza umwana mbeho uri umuvyeyi yavyaye umwana ashaka kubishira muri kote rudandaz Uchumenga
agomba kudanda
ewa umwana wabwizwa kubona umukwe aza muri za modoka zigezweho umenga umukwe wiwe abo umukwe wiwe ava hanze azenye nazanya amafaranga
yiza amashuri menshi
donc ego nawe nk'umuvyeyi kamime ntiho kwifuriza umwana wawe na nyine kubaho mu buzima butameze fresh umuvyeyi wiye amayifuriza umuvyeyi ku mwana wiwe yamayifuza ko umwana abaho neza ariko kandi hari kintu abavyeyi bakunda kwirengagiza cyane bakigirengagiza background urabye bobo ubuzima babayemwo canke uko bobo baratanguye kubana eske ubwo buzima ba ivyo barabiravye ugiye kuraba mu bavyeyi bacu usanganye nabo babanye mu buzima bwi bwinjya nkuje nyine bwo guhatiriza
abavyeyi bacu ngiye kubiraba neza kenshi babanye mu buzima bakundana
voilà.
Urukundo nigo bashira imbere
nigo bashira
hamugo rukundo bakabana mu bibi mu byiza
byose bakabibanamwo
bakabibanamwo hama mu nyuma umuhezagiro
ukaza badai 2024 aho tugeze rero sa urukundo rwo arabayinjyango nyine bamwe nkunda kuhateba ko cyana aho hantu kubera urukundo rwo arabaye business kubujyo ntazi nanje ukuntu no bivuga business ni kuvuga uri umuhungu kenye byo ivyo kubijanye n'abakobwa bo buratenyenya
burabivamo
ewana nimba uja kwiga igipadiri wewe ugende gusiyo nimba udashaka guhura n'ibibazo n'aba ibihari bakubwira amajambo mabi wewe niwigira ubibera mu padiri ama eh niko ndavyumva kubera yuko biriko biraboneka yuko abantu abavyeyi bakeneye mu ngo zabo arabakwiba afite amafaranga
n'amafaranga nayo kuyamaze kubinjyanga
amafaranga nayo kuyaronka nikibazo
ninjyankuje
ubwiye ati muvyeyi tuzoraba uko tubwenza oya nabi bazo dushaka muteza umwana wacu wewe aho ni gihe baba bana kubashe bemeye ko muvugana abandi bakuraba gusuka bakacaba aterekana
bacha gucira urubanza
aho nyine
Yes, it's back with Nick Drip Show. It's another day, another story. Narababwiye yuko twaje nga kugira duhindure amateka, duhindure histoire. Buje umunsi uvuyemwo. Umunsi uvuyemwo haza ibindi. Kandi ibyo bindi biza niyo mateka niyo histoire. Kubera biga byose byanditswe ku bw'iminsi yagiye irabaho.
Yeah.
Hari iminsi yagiye irabaho ugasanga umunsi umwe n'umunsi wabaye special ari kintu cyabaye gusumba ibindi urumva nibyo bigenda bi niyo mpamvu rero buri gihe iyo ubonye umuntu nzanye umuntu kuri zino mikro haba ari ikintu tuba tugomba kwandika hariho indi histoire kandi amateka arasanze ari kirundi uno munsi rero nzanye umugabo w'injyankuge Mr. Tubane neza
ubuzima ni injyankuge
we move
but now we are not moving
Now we are not moving. Ubu turi ngaha.
Turi hano.
Okay. Wabonye gute? Ano wabonye kwanza location ya mbere utagomba gukora iki yago. Ni we move cyane ni nyamwe. Juste. Bwo kwanza umaze gutembera hano henshi.
Ego.
Umaze gutembera hano henshi umaze kuba mpora ndabana ya machale ingene uhoro challenging abantu mu karere n'iki
n'abakenya bagandi.
Abakenya bagandi ingene bo badufata. Hama wenyine ari n'andi marialite wenyine dufate par exemple ugiye kwibonera kubacu n'inge ni kumenya iyo uri mu bindi bihe ukabona nkabo mukora akazi kamwe ingene haba mu kibano cyangwa kibaba ingene biba bimeze ugaco uraba nungaye wacu urayo bameze gute
simbiza
yego
hata guhendana hani wacu buzima buracari injyanko
injyanko
nje n'ubugesera
okay
Ofete naragerageje gutembera mu bihugu bitandukanye ndagira analyse y'amamedia ukuntu akora abantu bazwi ukuntu bafata ukuntu bubahwa ariko handi wacu biracari kure cyane sinzi ko biva ku kuba no mu gihugu wacu tukiri kure gato yabijanye na media cyangwa ibijanye n'imyidagaduro muri rusangi ariko ugiye kuraba agaciro k'umuntu wo mu myidagaduro mu bindi bihugu ukaraba n'agaciro k'umuntu wo mu myidagaduro hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi biracari
injyankuge
ni kuvuga ugize experience yo kugenda kuraba iby'abandi ntiwo kwifuza kuba nyine umuntu wo mu myidagaduro yo ngahi wacu tuvuga tirekareka
mugabo tugiye turagaruka gato no muri ivyo bihugu nabone harige nabone usanga barigeze kubaho nabone ivyo batavyizera ama babigiramo usanga bene ivyo babigizemo uruhara none gute mubona yuko uravye vyabandi umuntu ambwa yuko yocika intege eske maybe ingorane canke ibituma bigorana ningyango cyo kuburyo iyo ngwara itokira itovuga ngo ikire kuburyo umuntu avuga ati ko hari urugezo y'uno umuntu agwa yavuga ati no kuruka imana vrema ni mungu na maombi ese bona turi kuri step ya mungu na maombi
eh haracari ikintu cyo gusenga cyane kubera bafite mu hano iwacu bizosaba ko mentalite yacu habanza kuba ikintu cha changement de mentalite
yego
kubera ko tukimeze uko turi sinibaza kuko no kugira ngo igihugu gihinduke cyanki ibyo ubona byose bitagenda neza mu Burundi burya biri muri mentalite z'abantu
yego
hogira gusakanuka changement de mentalite gatoya ibintu byinshi cyane bishobora guhinduka kandi bigashoboka rero ico tuzotangura gukosora kugira ngo ibintu bigende neza nibaza yuko bizohera mu mutwe tubanze duhindure mu mutwe uko dufata ibintu dusirimuke mu ijambo rimwe hama tuzoca tumenya ico gukora cyanyaco nitwamara gusirimuka
nitwamara gusirimuka niba ndibazo dusirimura
gusirimuka bizodusaba ama etape menshi ubwa mbere bizodusaba kuko nabajya abandi of course bavuze ngo nabandi birashoboka ko nabo batanguye nyine batavyumva mugabo
hagira ababishira babigira mu ruhara
ababigira mu ruhare okay ni kuvuga yuko hariho ama elema amwamwe azotangura kwereka umuco abandi azobanza gusirimuka hama bakagenda baravyumva buke ariko hani wacu rero biracyafise birakeneye abantu benshi inguvu nyinshi kuko abasirimutse usanga ari bakeya cyane bakeya nabo nyine nugerageje gusirimuka ni wa wundi ijwi giwe kumbure ridashobora kugera kure atani cyo yohindura akumva ko asirimutse mugabo akaba dafise yapu y'ububasha petetre bw'amafaranga canke bw'ubu like kwa kununyi bwa bushobozi nyine buvuga ati jewe ndasirimutse ndavise na pouvoir yo kucansirimura abandi mu buryo buboneka apana bw'amajambo oya buboneka
yeah Jean ibiri kurabivuga langage uri kurakoresha ni pare que mengo ni bintu biri muri kazoza
yeah impamvu ndiko ndabishira muri kazoza
urunganwe twana kende kumenya none eske kuki biba muri kazoza ubu
ufite impamvu ndiko ndabishira muri kazoza ngirageza kuraba ubu nta urumenga biracari injyango uje cyane ugerageje kuraba nk'ahantu musanzwe twa intambamye twagize kugira gusa iki kigano tuko turakora kibe iki gusa ugerageje kuraba intambamye zahabaye ibyahaci ucubona ko ari ibintu nyene byo kubona petetre twebwe ururunganwe ruhari ruzohava hazurundi kuko
ndana guciriyemwo hari hamwe twagiye kandi ho hari service nkiziringanye nta nyine turi
bien sûr
est-ce que nubona yuko harimwo hoba hakwiye gutegwa intege basi aba bakera bavuga bati hari yako byanse ni myizire nga
okay
je ofete ico ni bose bahagira twari turi bwa mbere hari hagutse ari hanini ngabo ngabona yuko ari umuntu afite visa avuga kuti ahantu hose umu artiste akeneye gukorera akantu arashobora kuza kandi kigira kabiri aho twari turi anose bakubwira tu consomme
voilà
twababwiye ati
tura consomme ibyo
ibyo twanatanze na commande ntiyaza
uravyumva
mugabe gitangaje ngaha naho twaje nta numwe araza no kumbaza
nta numwe arana tubaza ati mufatiki
mufatiki kandi bihari
kubera iki
muri baramaze gutahura yuko aba entertainer bacu ni injyango ye
voilà
umbise nuzanya yakame mbe yakimbe batupe liko hapi anete sabira amgashire mu kirahuri
nice water rero nta injyango
eh we genre niko ndavuga hariho bamwe
oh nice water ndabona hajya hari harakazi yakoze keza cyane
voilà uruko urabibona
eh ndabona harakazi
yakoze harakazi yakoze neza mugabo yazi uko ofete none ini kubu sivyo ni kubu mugabo kubu naho kubu umengo nta nguvu nyinshi baba bafise usagara ukuntu nyene ku dushobore ku mugabo hari ibintu binini ya ubona umengo none nakene kumenya ikintu cyo teri nege ku bantu boshira imitayi kuri tuduke tubona muri kubu ku buryo nitso kuriwe nituzofe tutabiriye ko vrema
sinzi ko sinzi iki kibazo ngira ndakicicira mu buryo bwagutse
ego
sinzi ko kubera sinzi ko mu Burundi bataratahura agaciro ka publicité sindabizi neza ariko ugerageje naragiriwe amahigo yo gutembera mu bihugu byinshi bitandukanye nabonye umu abantu batahura ngira ngo numuntu acuruza ivyema araza agaciro ka publicité ivyema bisanzwe akabize umuntu yidandariza amazi nyene asanzwe atari naya naya za nice water za kandi babaye bagerageje gushiramwo ingufu nyinshi ariko umuntu gusa agize gusa ka business gato yagusanga aratahura ikintu cyitwa publicité cyangwa visibility y'ikintu ciwe kugira ngo kimenyekane rero mu Burundi abantu benshi ntibaratahura cyangwa abanyamitahe benshi ntibaratahura iyo sekteri yo kugira yo gushira amafaranga muri publicité
yego
urabona nka wowe ukurigwa n'abantu benshi cyane barenga imilyoni n'imilyoni ugiye kuraba kuri ntuzenya
statistique
yawe usanga hari kabantu benshi cyane bakura ugerageje kuraba ajyama 500k 1 million bijya byose ugerageje kuraba n'abantu benshi cyane cyabibaza rero umuntu yagushizemmo imitahi kugira ngo ugire ikintu umugirire visibility kuri produit yiwe abakuzaniye urumva yuko uwo muntu cyambere ikinabaganyije abamenyekanishije produit yiwe icya kabiri naco burya ico dukora cyose tugikora kugira ngo tumenyekane
yego
wowe hari hano woca umutekano wawe bakawurinda kubera yuko bakuzi
yego
ariko biratandukanye n'uri yawundi muntu aba atazwi ni kuvuga wowe visibility yawe irafise inguvu runaka iguhaye rero abanyamitahe barakwiye gutahura yuko visibility y'ama produit yabo niyo iha inguvu produit baba bafise
ego
uri kurumba ico kintu ni bamara kugitahura bakagishira mu mutwe neza mu Burundi uzosanga wa muntu wo mu myidagaduro ariko arabaho neza kwe iki abantu ze abanyamitahe baratahura bano bantu icyo bamaze ni iki bakora ibintu runaka bagira ibinibi kandi bikagera kure
okay
izo bamaze kubitahura ntuzosanga umuntu wo mu myidagaduro abayeho atagira nikinga rega bamamagaye mu kiganiro bugerageje n'amaguru
ndogondogo
nate nakundi mbizogera mu kiganiro mugabo hari umuntu akubonana ajya ama views
ya fan base
akabonye ya fan base oya nta nikinga afise uno mujama vip bikagucana
no, kenshi iyo kibazo nkico kikuje ko twese bya turahura navyo n'ivyo bibazo ukabona nk'umuntu muri hano mu kabare for example uri obligé kuri habil
yeah
right one sinzi ko byamaze gushikira kwasanga uregiye ahantu mingo ho jewe mpura ndaguha ama views mpura ndamba akabona mengo jema ndababwiza uko yati jewe nkurikirana kuri Facebook ni jewe for real Facebook na mafaranga yinjiritse uwo mpura ndakuraba kuri YouTube nandi kuri Nick Drip Shows YouTube iwanje
cawibaza rero ikindi cyane nubwo basi yo bakuraba kuri YouTube mu Burundi turakwiye kumenya ko tudafite AdSense permit kuburyo views y'umuntu akora vya ari mu Burundi nta ad bamushiriramo
bagiye kuraba ego ego
mugiye batamushiriramo ad irya views yiwe ibipfuye
ubusa iri kubusa
iri kubusa uri kurumva ikindi naco kwako tudafite AdSense permit nabo abandi bo hanze bagerageje kuraba content zacu umuzungu nawe acaja kuri pourcentage akabanza gakati dollar 30 ibice
30
byo kumahera uba waronse nimba waronse nk'idolari 10 akaba akuye ko ibice 30
bizo
biragiye ugacusigarana ibyo biba bisigaye aho uzoza kuyakuriramwo kandi
nabo bakuremwo
kandi urumva uwo kazoshikigwa uri ku bijya bita inica nihigize
dernier qualité y'amafaranga
voilà urumva ukamera nka wa muntu mu rudandazwa habaho abadandaza n'abakimuga bakagirana wa undi agura produit ya nyuma niba bamwita gute umukonsomateri
ni nk'aba batipe bagira ibintu by'ama mobile money
voilà
ariho aba super aja bicariye hariya ukaza kujya udukomisiyo
twanyuma twatundi twinyuma duhereza
twatwe duhereza
nuko biba bibi
rero none Jean yuhuye n'ama n'ibintu mwe nivyo ni nk'ema argument uhora utanga ku Jean kuri uwo muntu uzumubwira gute ugira atahure yuko even na yo views ayigwa kuko ibintu byose byagiye birahindurwa n'abantu ushobora gusanga nk'uwo muntu ugasanga naka ntabura ashobora gushikana iyo misi ababitahura lakini ni kumenya kugira ushobore kubaho uriya rezi ko biragoye nyine ushobora kuba uri icyamamare aho uciye hose abantu bavuga bati gani misatu bane neza nuko mugabo nibashobore gutahura yuko tugwana nuhiga dushobore kubaho mu buzima basi ni nitubaca intege ni
eh voilà hari n'igiherega reka ndaguhe example ntoya ngaha muri groupe ndavuse groupe yaba ntuze yabanje tu famille abantu nyine banyemera reka ndakwereke message yanditse umuntu araho nyine w'umufana
yego
yanditse avuga ngo yanditse avuga ngo Mr. Tubane neza duhe bishasha ndakunda video zawe sana urukurumva wewe umufana ahari ni kuronka video
nshasha
ntazi energy iriya video nshasha itwara sase umwanya wo kuyiyumvira umwanya wo kuyikrea n'umwanya wo kuyikina we ibyo ntashaka we icakeneye umukonsomateur ashaka bishasha
umukonsomateur
jewe rero ndasoma message ndamwishura nti ubuzima bwambanye aha ni mu group ndavuga ati ubuzima bwambanye njyankugiye bantu banje ni atari mutenyenye gato bijya ndabikora iyo mpaze ni kuvuga ufite ariyo ibintu ubona hari ibintu ubona ukabona nyine nta bundi buzima eko arakene video nshasha ariko ukaca wibako nawe kugira ngo uze gukora ya video biraza gusaba kuzo kuba wariye
kwanza wariye warishinzwe
ngenge gukora neza
mwene ninzo atareka
donc ataki yozo na kimwe ofisi uri kuno basha ndamwije abantu bose muri group batwengera rimwe ati kabisa nuko rero hariho etape rero tuba turiko usanga abaturabira kwa kure bibaza bano bararenga hari n'umuntu ashaka gushira commentaire ukaba wanaburaye Wanabura kozumwa ngo ko twaguteje imbere gashahura abavyuzi tugura n'amajeme ukiyumvira
yuko izo vyuzi ibihumbi je gari rega ndagutere story je burya Facebook yanjye naragize amanyanga iraba monetize mbuga ndamaze nk'amezi abiri inyandikire ko ama video ari monetize mbuga narindiye ko yandika n'urufaranga rumwe
Facebook yanjye n'aba mu bindi bihugu barabona ama ads Facebook yanjye barigeze no kumera nk'aba baramfenta nk'abatangiye gushira ko ubufaranga
urabubona ko bugiye
gutaha je ndabona ko buriko buraja ko neza ndabate wow bwa ndi birabaye kandi ukuntu vyagenda ku muvuduko nkabona ko menga Facebook yoyo iragenda neza
iragisusumba YouTube
ndabate wow biriko biraza après imisi mike mbona barungitse ibindi bintu ntatahuye ivyarivyo ngo ifo kubanza kuzuza bino bintu bacha babanza barabikansolinga barayifata ngo hari hamakosa runaka twaraje ndavya bamakosa ndaburi vyarivyo cyandava okay nimba ari live nari nagize ndayifuta cyandasura nda applying ubu wa applying ze bakubwira ibindi kandi abazirabira mu bihugu bafite amantuzenya bakorana na Facebook bo barabona ama ads mugabo je wiwanje nta mafaranga jako kibaza n'ibi nibi kandi ni monetize
ama video rakweka yuko yose ari ijya dollar
byose biri
iganaje nuko nacyo nda
Byose nuko bakagwa ati iyi konte iri mu gihugu kiri eligible byose bakabikubereka bakabona ko
waragize ama technique yawe iraja mu gihugu kiri eligible nawe turi mu Burundi
yego turi mu Burundi mugabo ugiye kuraba konte yanje iri mu gihugu kiri eligible ndagira ayo manyanga yose arakunda byose bakagwa ati urakwije ibisabwa byose amahera kataja ku
kandi yari yiruka kuvuga uti rero ngomba kuri ya mavuzi yawe
yeye nabwa bundi bwari ko mbona barabukuye ko
ari amazo kujapangaye
hayazo kuja kumenga nka 40 kombie 43 uko
mu mwanya muto
gusa vyatwaye menga nka 3 jours haje ari amazo kuja ki dollar 43
jiwe rero maza ameza abiri ama video yose ndayabona ss dira cyafite ati cette vidéo est monétisée me vyarazi rero curaba rero kwa guhangana rero na ntuzenya n'umufana gasaba muri ni ugasanga urazwi uri obligé ugeze ugomba kujya nko muri ville umufana Miss Max niwe yigeze kubiririmba jebeza bimba bazi yonse anze ibibazo byari mu 2018 na 10 umero ari byo bigari no
muri 2024
ari ndimba ati Max yimba na harijo yavuga shabiki hataki kuniona kwenye basi kama sina TI maybe kwenye TI haone kikosa kwenye taxi
voilà hari ni gerega
urabyumva umufana nashaka kumbona ndi muri bus
nashaka no kukubona ari runo nuwambonye naduze ruguru nari muri bus naduze ruguru ngo gurumu star uradu ibintu vya mabisi
none ikibazo ndakeneye kumenya kugira turabe yuko hari ikintu dushobora guhindura kuko isi yahinduwe ni bukubemera baziko ibiri hari byaremwe ni jambo burya ijambo ni ikintu gihambaye kandi ijambo yo rivuzwe na mwene ryo ubibayemwo sivyo
ya
kugira umufana ashobere ku budabo kwanza kuvyakira sivyo kuko umufana wewe maybe sinza hano babikura yuko basta aba yuko abastari bafite ama
yo code sinza hano iyo code nikurije
iyo code rero gushkino saha sinza hano yavuye
abariko baradukurikirana kuri Nick Drip Show barakwiye kumenya yuko iyo code ndayihakanye sinzi wayizanye nukuvuga sinzi nukuri kubera hariho ukuntu nubwo siguri umufana gute ngo urakenye hari nge bakwagiza jewe nka mama wanje je nkunda ndakunda mama wanje cyane kandi akenshi tuba turi kumwe hari ukuntu akunda kumbwira ati wowe none urazwe mu Burundi bwose
no hanze isko kukina no mucongereza
no muhanzi yo nkoze zo mucongereza TikTok zanje
oya najya na kijya kirundugira ajya ma traduction ajya ma video ajya très long ego
kandi ndavyo no muri analytics zanje urabona ko nibihugu bitavuga ni
cyongereza ni kirundi
bikurikirana cyane mara mama kambwira ati none wewe urazwi ko narigeze kuba ndi kumwe nawe arabona nyine kabisa konzwe
yego
none urazwi urazwi none ivyo bintu uzwimwo bikumari
cyane ubuka stilozo
urumva bikumari yiki mu bisanzwe yego urazwi twayonye urazwi none ehe inyuma yo kumenyekana
inyuma kumenyekana ehe
ehe
urazwi
ehe sawa ehe Na musamura bana kwanza na mere. Ukabure kintu mwishura. Kandi ukabona kiki kaza kwajije ubwirizwa kubwifite inyisho. Normal ubwirizwa kubwifite inyisho. Aheza kwanza ati ehe. Nuko babona hari ibitagenda neza. Niyo mpamvu nyina cyashiraho president rugaso. Ku bintu tuba dukora. Kimwe nawe ni uzo usanga abavyeyi ntibakunda ko abana babo baba
mu bajya muri midara
ni ibintu ibintu nyine biraho
muga hari bo bake bagira tuzadubona baba bazwi muga bicamwo sometimes ngabona je nka gari twari gitega ngabona nge na batipe baba bicaye ahantu bakomanze nyine inzoga mbona zitimbye bwo none bo bugute bo
mutama ubuzima ni ingirango yo kuburyo ni waburabira kure rwava bugucanga
okay
hari hige bajya abantu ushaka kubabona babayeho baguwe neza jere ndu muntu nkunda ubuzima buririre
yego
ubuzima bwa nyabwo iyo pana bintu byo gufakinga ugatushaka guhatiriza ibidahatirika je nimba nkenye nzokubwira ndakenye salamu nimba nchorere nibandaniza urugendo rero hari nabandi nabo batemera ayo mavide bemera kuja mu maesheke y'ubuzima bamwugasanga ni n'amadeni bariko barafata kugira gusa
bemeza
bakreye ijya view bakreye ijya view agire gute
abo burya rero iyo view baba kreye niyo ikituma baba bandi babona yuko umwe kuzwi
urafise abo rero akenshi nibo rero bakunda kuca bagira batuma n'isura y'abandi iboneka Idris wewe uri umuntu w'umunyabwenge buriya nkurikirana cyane kandi nubahura bizi ibyo byose cyane iyo umuntu akurabiye mu jisho rindi ashobora no kukwihenda ko ariko uri umunyabwenge nabonye muri entertainment ewana yumva kabisa cyane abitahura ugerageje kuraba ama opportunities je wenge ndandagira mu gutembera hano runaka je nivyo nanira kwiyerekana mu bundi buzima bwo gufakinga kandi nka nabi fakinga bikaba byanyabyo eh wow ibintu bimeze neza abantu bakibaza ko meze neza kumbe simeze neza kubera iki ndarongo tupotinte sometimes twogenda agira gute aho se mba ndiko ndarondeza gusubuzima bw'injyanku nge nyine ugahatiriza urabi uronse ibihumbi ijana kagaruka kandi ukapambana uko rero jewe byarana ni sinibaza ko nzogera kuri etape yo gufakinga ubuzima kubera yuko ndazi neza ico nzoba ndiko ndakora nico nabandi batubangirije bakoze bashaka kuba mu buzima badashoboye batarimwo bica bituma nababandi basibozanye imitaha bameze neza none ko tubona
kubana bama mahenke
banwe inzoga zizinze ziragute banana dusumba gufata intuzo bacabona ta aba buzima bwararinga
umurimbi twa Rick Dog niwe yigeze kumbwira ico kintu ati twarigeze kuba turonka dogs nzi kumwibuka yemba nabasoke imi black is black twicaranye gucya aheze nk'imyaka ari nko ma 2012 13 uko yambwiye ati kiyo twe twagize muri generation yacu ni kwa kuntu abantu bafoze baba bagomba kudusapo kuduha support twabireka yuko turenze kuko bavye nko ma video gasaba macupa d'office ni iki ibintu mwe nibyo umugabo ari ikibazo gicakiza umengo do generation en generation umengo tugomba kuba kandi muri bya bindi nyene je ngo muri imbyi ntagomba kwemera
realite
afite ama vérité iyo akenera gutanga sivyo umugabo les réalités qui nous bili réel nimba sha kubitanga kugira umuntu bibe nyifatira avuga bati uyu muntu ageze ngaha ni cha kintu
ho hahandi Idriss Mavumba uzosanga umuntu aragize ikibazo runaka ukaza kumenya ko yari umustari yarazwe umugabo harageze kuri etape yo kugira ikibazo ugasanga
ko baraterereza
ukibaza none umuntu yarazwe uko kose nugute agira kuri etape yo guterereza kuri aka kantu nyine ubona nyine
kari gatoya
kari gatoya kari gasanzwe bitaje bitangura eh bwa bundi bwa buzima bya bintu bya abantu babamwe nibiraho tunu nukutwiyemera ko ariko kandi hari nabandi ba nitwoguma kuri ntuzenya kuri etape ya yuko kwiyerekana kumbure hariyo nabandi ba muzima bwa nyabwo usanga bararonka ama opportunité yo kuronka amafaranga yo kuronka ama chance nyine yo kugira ariko ugasanga ya mafaranga barayaronse bayakoresheje nabi
yego
avuga ati ah ndu mustare ndazwi ejo hari gihe nzoronka kandi ejo ndaca hari aya ndonso ejo nzoronka ndu mustare ugasanga agumye yubakira ubuzima muri kazoza ejo akazorinda ava no ku bustare ataka ikintu kizima
ataka ikintu nakimye kizima
ico nacho kirakunda kuba intambamye cyane mu bantu b'aba celebrities
okay none uravye dufate nk'ingabire yawe
ya
uravye nka tala ya office ingene ibyo bikora ubona kenshi ngamba apa tureke ku focusinga cyane kuri aya ma platform y'abanyamahanga kunda bigaruka ko cyane ko nubushobora guhura n'umuntu avuga ati none ibi bintu byawe ukora byinyiza gute ushobora ni muyahenze kwa abantu benshi badatahura yuko hari n'abantu ibyo bintu babeshejeho nk'umuntu avuga ati ndashobora kuinvestisa muri ibyo bintu sinzi ko abantu baba hari abantu bamaze kuvuga bati bizatubane neza je ndabona yuko ino tala yawe kunuku kubona ama revenue ashobora kuza gute bace cyane cyane dufate muri bijya nyene usanzwe ko
bo kuri jewe sinibaza yuko sinzi ko batarabibona cyangwa sinzi ko bataratahura ibyo ndimwo
okay.
I don't know but sindaronka amantu zenya anyaprosha ambwira ko bakene ko kandi ugiye kuraba ndu umuntu ndahabwa cyane uravye ama
na muntu munganya ngakuraba
fise hano haba kuri TikTok sinibaza ko hari umu celebrity
nta numwe
meme
no kuri Facebook nta numwe munganya
haba no kuri Facebook uri kurumva
hajya ndazi na YouTube vuba nibaza nta numwe ko ukina lo fait que ugira tradition
kujya
gusa uzobafata miri bose
tradition y'ibintu cyusanga nyine birabwa n'abantu benshi cyane benshi yaba bumvi rurimi yabana
batanga kana message kana yo nama message utanga nama message abafasha
abantu ukuntu nkora content zanje ziba ari content ntuzombona ngo ndiko ndakora ikintu atacu gifise kivuze
yego
ngiza gukora ikintu nzi neza kirafise message runaka kiza gusigura umuntu nkaza nkabikreya gusukwanje kujya nyine nkora ama content zanje kuburyo nta muntu mbabaza kandi nta muntu mbangamira kandi nta numuntu aza kuraba ikintu cyanje adakuyemo ikigwa runaka
yego
ndarabwa cyane mugabo ukacusanga petetre ngira ngo ni kwa kuntu nyene igihe cyawe kiba kitaragera sinzi ariko kugeza kuri no saa sha nta company nimwira irambira ati
Jean none mvuga ati nka bijya wo umuntu atabitahura ubwo ati genre nkabantu je ndibuka nk'igihe Castilosophe kaza nujya mwambaro kari kamba bari mite navuze ati nkaho hoza nka entreprise ifize ikora nabonye entreprise yamuhaye contrat bafite ama service ya mamuba manini ukunyi navuze ati nkuyu ngaha ingene yaje agacharonka n'ama media bace bakorana gusa nuko ingwane cyazi yaba sinzi ko aya makampuni atanga amahera make cyangwa iki avuga ati bana ntaje ko igeze sisteme banayitahuwe bise bisaba rero filozofa cyaza muri media afite ko yamenyekanye yamba uwo mwambaro gacavuga ati hari wa entreprise ishobora ku deje konkira sa fatenga ni mikashi avuga ati Pambani namu.
Ya, voilà.
Eh, hariho za kashte, hariho za ndana ma entreprise menshi.
Ama entreprise menshi.
Akora ibyo bintu ati nka filozofe mukoranye mwebwe. Bivanye n'ingene yaje.
N'ingene
yaje. Umva yuko mugacha mugira communication imeze neza, branding yanyu irashobora gufata ndingo. Kora iyo. None akeneye kumenya wewe i branding yawe.
Mhm.
Ukunyene bana n'agasaho kawe.
N'agasaho kanje niki.
Agasaho kawe uramba kaba karimi. N'agasaho kaba karibi.
Agasaho menshi bakunda kumbaza iba birimwe.
Eh.
Kanda barundi kenshi na ico nabonye bizerera mu biro byo kuroga cyane sinzi
mpamvu none kari mwiga bagaza
kaba kiberemwe bibiliya
eh
eh
kaza narigeze kwa gutwara
eh akaba rigeze gukandwa ndagumuka urakansubiza kiberemwe bibili n'urupapuro ni karamu cyangwa byibeye ubwo nabi
okay
eh urum
kaba karimo bibiliya
urupapuro ni
karamu ya rouge
Ah, ya bleu.
Iri he.
Iri ndani. Nayo wabonye.
Ehe.
Karamu iri ibiri ndani. N'urupapuro.
Mhm.
Karamu nginga.
None musi naho wandika iki?
Bo, je aho mba ndi hose office ofete iyi
imbere yuko njanga. Mhm. Sivyo ko ndabona umwanya naye napanze iko kino igando ikimaye usana uri kuregereza.
Yeah.
Kora saka tuyagira utuntu dukeye. Mugaho dufasha abantu.
Yeah.
Nini kumenya rero imbere yuko tujya kuri iyo story yawe ngahe ndaye urabyumva oh e designer tuje mutyagere ivyunguka iyo kunguka gute fate nk'umuntu ashobora kuba ahora kuraba ashobora kuba rekaraba n'ikiganiro ubunyera avuga ati ah tadukora n'ivyunguka rero right now ati ndabona no mutipe ibyavuze nivyo nagwa example ya stilosof jingi nafuye kumubona gusa ubwambe ndamubonye bwa ati umpeti amwe yoronka nk'idiri uko uyi mugaba pana ya madiri y'abantu baba bagomba gusoka ifotoza bavuga bati yego ikintu nico nico ati peu importe budget bon ça va je peux ndashaka kuinvestir ça même ngafuma n'uko a long terme ufite visibilité urakiyubwenge ibintu bya ukina byarabwa sivyo cyakene kumenya rero are yawe genre nk'abantu cible buvuga bati si nk'abantu nk'abashoboye kunyaprosha ndashobora kuba match bashobora gufatana na ma content yawe ukina akavuga ati ababira mpamvu bana sometimes nabigira uri kuri promoting ujya uri kuri promo ariko bora urakinye neza kuko umuntu yene ubuzima bwa hanse yishinga inkumi ya mucu mbere ati bana we fresh koresha code promo nini bazi kaka bora vema wavuga ati iyi publicity niyo
niyo kabisa
urabyumva ko ninge ari mu njyango ugiye mugabo
Eh, ucyutamuna kana.
Ucyutamuna kana kivyunguka.
Ofe.
Lakini kumenya koma abantu sibu bona ati abaye nk'abantu. Jaregeze kubwira mu tipe arabwa ati nk'uyu musane afise agiye kugira branding y'abantu bimborego. Jaregeze kuvuga ati je nk'umuntu nk'abantu bagudanaza ibintu biboretse. Je branding no ikora neza. Numirwa ukina ninde ndiko ndabore.
Ikintu rero mura ntangazwa. Abantu bose usanga ba branding ibintu by'inzoga usanga batari imbo
barafata nk'umuntu nka press machine bakamukora mu rusengero
ngaje
ku press machine ngaje ku branding ma condom kazana
none ufata umuntu ataboregwa uje kumugira umu brand ambassador
w'inzoga atari winywere
no atari ni kuvuga wowe nawe ntuba wemera abakiriya bawe
wala eh sasa eh mugabo mukizwa ni sawa kugira branding inzoga
good
kera bakizwa menshi no bataboregwa Ikabakizwe ese mama wena no wena ufate nko par example bara nka pri music
yeah
pri music yaraheze barudikira buri nzoga kubera kandi narabivutse kubera iki bagiye gufata umukizwe bari bagenda guhereza ibyo inzoga bugiye rero bagiye bakizwe bose baca baraza barazinywa inzoga cyanze
wena abakizwe baje ku inzoga
ni inzoga ziri très simple ni formule gusiri très simple ni utuntu ufashe umukizwe ya effectif itahori nk'inzoga iyo nyamwe gusa uko bangana kose kubera production usanga ari yindi nyene ibintu bica bibura rero nkeneye tujye mu byunguka ah yawe design yawe ugenukina ubona arabantu bahisible ubona yuko hamwe nyabantu umwe nawe bashoyogera approche kuri wewe sinzi ko ufite management yawe cyangwa iko mu bindi bi gusanga abantu nka bamwe bwafise abaja uvuga ati kugira namushikira usanga ari ibintu bigo uca ku bantu benshi sivyo mugabo nga turacyafise ama direct line bashobora kudiringa direct kandi abari make bamaze kuba benshi nibarindira yuko bizokomera ku buryo ushikire Mr. Tubare neza hazobari ingazi nyinshi
cyo gihe bizabaye ibindi bindi
rero nkeneye kumenya right now kugira nabona umwanya uri kuri tujana kugira bantu bagende batahuye ati Mr. Tubane neza dushobora gukora nuko cyane utuntu twanje duciye aha abantu mwe na nawe wowe bashobora gukorohera ashobora kuza n'umukiriye uvuga uti byongora
vrai
ego
urabona rero simbizi wasema vumba nkuko nakubwiye naragiriwe chance yo gutembera ndaraba ukuntu hanze ibintu bikogwa
ego
ni kuvuga uburyo bwo kubrandinga product yariyo yose ni ibintu nize naravye n'ukuntu bikogwa
ego
ndavyiga neza
yego
kuburyo nta muntu umwe yo kwifuza kugira kwamamaza nk'ikintu ciwe nubura uburyo ndagikoramo kuko ugerageje no kuraba content zanje kuno ndazikora ni content zisaba double kuyumvira nkako ni ibintu nyine bisaba nkuko wavuze kaya kanu nakoze ngacancisha makano ko kwamamaza urabona nyine strategy nakoresheje hajya hano ni IQ nini ya ikwereka yuko nta kintu nakimwe ntashobora kwamamaza mu buryo jewe nshatse kucyamamazamo
ego
uri kurumva iyo capacity yo kwamamaza ikintu nka ki branding kandi neza abantu bakabona ko nacyamamaje mu buryo bwiza birashoboka ivyo bintu birashoboka cyane rero nimba hariho umuntu afise company runaka canke yumvanye navuga ati ya kano kana kigihugu reka nyene tugapushinge turabe nako kuva mu buzima bw'injyango barashobora kuza barahawe ikazi umugani wawe ingazi zitarabanye kugira ngo bashike ariko mu bijanye no ku branding i product yari yose cyangwa kwamamaza kabisa ibyo ni ibintu ntakekera ko ni ibintu nize ibintu nzi gukora ni byinshi ntarakora kuko sindi bugende kwamamaza ibintu batambye ngo ngino wamamaza cyangwa bata ariko iyo capacity yo kwamamaza cyangwa ubwo munyi bwo kwamamaza ndazi ko ndabushoboye neza cyane
okay yeah. Okay mukurangiza kano kagaragara kacu hariho umupeti ndabise umusore
ya
yeah. Agomba gore ya bibiliya yawe hari umusore
agure yicanke agure
oya hagomba hakore bibiliya
okay.
Kanyuma ko kurangiza
mm-hmm.
Kowe ngo manje muri area muri tara yawe
okay
umuhungu yiga muri interne yitwa Meki yitwa Lameki yiga ava mu cyankuzo sibyo
yeah
umva hari ubuhumuzo
ndahumba cyane
no kugeza kumera isi uya kera mu rwego ni kumera isi acaje kwiga gitega muri interne
yeah
ageze muri interne bwabo yiga muri seconde bazi muri seconde muwambe muri 3e baita 3e ba trap deje muwambe mu kama gatatu kera muri 3e
na section umuntu yiga
je nize technique
umva ni
muwaje muwambe mugabo urumba mu kabiri bwo muri seconde nyene fwara mugabo yiga mu seconde yiga ETP igitega ETP umva ari muri premier yaraje premier ba para premier yabandi yari terminal
yeah
ko je ne sinzi impamvu byagiye ati ibintu bibabe bacuritse I don't know urabyumva sasa ETP irasesa haza abana bashasha beza bazi mu gifundo usanga ari bake babaho
bake pe
rero irasesa abana baje bivujumbura Rameke ni babahungu asanga bayiruguru usanga yisobekeye
sinzi
kwaize warize tena yaruguru
ah seni
general
bara inkwepeshe
ah okay naho azanga kuri eteso arabona bamanuzi baraza karabatipe ariko no babimereye iga muri seconde rero abavuga ga France ku buntu cyo ibona cyabona academy ko muri turaze ko bababunyuzura nabashye muri turaze basitemye kuba proteger yigira ngo aramuproteger kumbe bivamwo urukundo
aha
Peter gezi bujumbura baraheza amashuri riri ama rero umunsi nyezina ngo bagenda ku mupresidenti wa ati no ni sheri wawe cyane wa muwe itwa gutumba
lo tipe yagiye ku presidenti umukobwa yagiye ku presidenti umutipe
barabona ni amashuri yaraheze
Oyo bisobe ko iwe ninjyago
ujya. Ya bisobe ko yatiri.
Uyu mukwe nari seri.
Sasa rero nyene kumenya rero. None nkuyu ka nkiyo y'uwo muhungu.
Ani atar.
Yaranse gwebo umukobwa.
kubera kandi wabo numukobwa baramwanze
je hano bigeze kunyanga navuye ndamuteye nda je namuhane uyu mpiti je wose byinjyanku cyabwiye ati oke
washubwiye ati oke
oke
ubuzima
ni njyanku je
shuri ho
naga mpiti naga hano ya none mpiti none bera nkanje basine abakutaki none umwana wabo rambora mushaka
nkana murumvikana murahura
none akazi rero na kamista tubane neza
na warafize kwifatira umwanzuro
ayo ni ama subject yawo shaka rero turangirize kuri ako kantu kinjyankuje
ofete ibintu ibintu by'urukundo burya nasanze
none tukutaratora ya boro yawe ikana shaka tujye
burya rero urabona iyi bible kenshi icyo nkunda kuyikoresha irama inspiration ndakunda gusoma bible kuburyo narayisomye yose ndayimara kuba kuva programme
none nk'uwo muhungu uyo je ndakubwivya na usoma bibiliya nakubwije ivyo nyene nabigenje je sa twavaye no mbo cha ndigira ngoga basigara mu rongo za handi sasa ro tip umba hari imijyango for real gushika no bagifise ibintu vya mateseda yabo usanga urabibona ugasa nk'uva mu Kamenge undavaha wamba nk'uwo petrumva yava lo fait que yava ruguru ugasanga umwana bari urukundo rwabo rimeze neza mugabo bavye bakomba kuvivanga kandi ugasanga nta n'umugambi n'umwe bafise yo kurekurira umwana
imagine
cyaje yageze kumba ko hamwe umukobwa amubwira ati akaba ari uwo muhungu ntuze nga kati okay ari uko I don't force
rigana kwa kibazo
sinina nata ku muntu mbangiye
reka ronda kubaza kibazo bijya nama mvuga byuko abahungu barondera amafaranga akenshi bijya ivyo byose mba nabi nabi navyumviriye nkabikubitira hamwe
okay
kubera ubu urabona umukwe afise amafaranga buriya yageze mu bukwe
na kuntu izimanuro zima muri ya style ndakene ariyo style
i topic iri very serious cyane kuburyo
niyo mvungeneye rero i topic
ahubwo nukuyikorera gusa content na yiyumvire neza ariko iyi ni content iyi ni nuze nyiremere cyane erega Idris iyo ufise amafaranga
yego
burya hari kuntu nasoba kwa kuba akwita n'izina ryo mubana nyine
mugabo atansu yari giba shaka kujajinga ko je nkaba batipe ba mbere banjanjize batanze
mhm
banavya bindi bavuga ati ari umuntu ashobora kundaba gusandabiye kwa mbari akanyi apiana insakanyi henda kwera munyu basige baye nicuza impamvu
ba
banyumviye nabi right urabyumva so naho rero umva nkuba mupeti wewe nk'iyo situation wayirimo right now
mhm
mugana mbwiye ati peti bigenzuko twate ni bibiri genda eta civile ni 10000 byarubi nari ari genda bazikuri ya 10000 eta civile
eh
10000 niyo mariage bijya bindi byose na formalité ngiye muri leta kanyandika publication do bayika babiraheze bamaze gusinyaga iyo niyo mariage yemewe
mugabo uremeraho ko ibi bintu byo kugira byo kuresha no kuresha nasinzi wakunza umwana mbeho uri umuvyeyi yavyaye umwana ashaka kubishira muri kote rudandaza ucumenga
agomba kudandaza
ewa numwana wabwizwa kubona umukwe aza muri za modoka zigezweho umenga umukwe wiwe abo umukwe wiwe ava hanze aze nyine nazanya amafaranga
yize amashuri menshi
menshi ego nawe nk'umuvyeyi kameme ntiwo kwifuriza umwana wawe nyine kubaho mu buzima butameze fresh umuvyeyi wiye amayifuriza umuvyeyi ku mwana wiwe yamayifuza ko umwana abaho neza ariko kandi hari kintu abavyeyi bakunda kwirengagiza cyane bakirengagiza background uravye bobo ubuzima babayemwo canke uko bobo baratanguye kubana eske ubwo buzima ivyo barabiravye ubiye kuri mu bavyeyi bacu usanganye nabo babanye mu buzima bw'injyanu nge nyine bwo guhatiriza
abavyeyi bacu ngiye kubiraba neza kenshi babanye mu buzima bakundana urukundo nigo bashira imbere
nigo bashira imbere
hamugo urukundo bakabana mu bibi mu byiza
byose bakabibanamwo
bakabibanamwo hama mu nyuma umuhezagiro
ukaza badaye 2024 aho tugeze rero sa urukundo rwo arabaye injyango nyine bamwe nkunda kuhate bako cana aho hantu kubera urukundo rwo arabaye business kubyo ntazi nanje ukununo bivuga business ni kuvuga uru muhungu kenye byo ivyo kubijanye n'abakobwa bo buratenyenya
burabivamo
ewana nimba uja kwiga igipadiri wewe ugende gusiyo nimba udashaka guhura n'ibibazo n'aba ibihari bakubwira amajambo mabi wewe ni wigira ubibera mu padiri ama niko ndavyumva kubera yuko biriko biraboneka yuko abantu abavyeyi bakeneye mu ngo zabo arabakwiba afite amafaranga
n'amafaranga nayo kuyamaze kubinjya
amafaranga nayo kuyaronka ni kibazo
n'injyankuge
ubwiye ati muvyeyi tuzoraba uko tubwenza oya nabibazo rushaka muteza umwana wacu wewe aho ni gihe baba bana kubashe bemeye ko muvugana abandi bakuraba gusuka bakaca baterekana
bacha gucira urubanza
aho nyine bakira no kumubona petetre yifote ngo kajya gahungu mu ifoto ni foto za dije nakaye
problem
sire ukabona
yego urumva rero ko iyi content twirinde
iyi content kabisa jewe ngiye kuyikora kandi vuba cyane uyo mujama mwiye ati content izoza mu minsi uzo witegeza ama content agiye kuza muri no minsi
izo yibona
iyo kabisa iza kuyumvirwa
neza ko ibyo bimaze gushikira abantu
menshi
abana makamaze gushika naravuga ati iyi cover magenzo yibwira mfatu bane ntetse
ariko Margaret buriya urukundo nasanze ibintu byo kubaho tureke n'urukundo ibintu byo kubaho ubuzima bw'umuntu ni Imana ibugena nubwo abantu ushaka gucira umuntu rubanza ukamu describe nga uko wowe ushaka ejo ho umuntu hamenye Imana niyo mpamvu Imana yaturushije ubwenge iyo yamenye niturushije ubwenge ejo hacu niyo yonyene yahibiki nizi ikizobejo Imana iza guhishura ibizobejo yahaya hari imijyango tutododoye ko hari abantu tutokuguruje batwugururire atu yazokena no musukuza muri 2024 you know shark
niyo mpamvu Imana yamayitwa
Imana ya
bizatubane neza
ya
sinzi kwa rakantu wagenda utavuze ko ndibaze cyo twayaze neza
reka gusa nshimira abakunzi ba Nick Drip Show bakurikiye kino kiganiro
yego
ndabasaba gukora subscribe
yego
hama ibisigaye n'ukuri nubwo ubuzima ari injyankuge hazogera igihe bikunde bimere neza
yego genda gushimiye cyane
urakoze cyane Idris Wasema vumba ndakubaca ni kandi ndagushimiye kuri iki kiganiro
safi sana hama nizere yuko kino kiyago ntabwira bo cyafashije
ya
nizere ko nikindi giye nivyakunda yuko tuzoyaga ibindi turabe yuko maybe twobaza ibindi bibazo
urabizi na mpari
ko ndakunda yuko namuno muri twabagije ibi hagize gihinduka
ya ko twasubira kandi tukaja muri
ko tuko turarwana ntandabe ntambarugwana tugamba turimo twese turabe yuko kino gihugu cacu ururunganwe rwacu abazodukomoka ko cyangwa bari imbere ntibazovuga yuko twabapfiriye nabi
yeah of course
bazovuga bati aba bakuru bacu baraducirinzira
anunze
kwitegeye ngo harabandi bantu baduhindura ibintu atari wewe ngo wagutumye n'igukora nta numwe yagutumye kubikora wavuye muhira urasohoka ukagenda ahantu ukabikora nta wabigutumye kandi rero nta n'uburenganzira ufite bwo kujya umuhara umuntu ngo uwo muntu se yagutumye gukora ahubwo pakonde uri responsable wa nutegerezwa kwiga ingene
ndabihintumbe
ibyo bintu bihintumbe hama bikakubeshaho ko yari umuntu wa mbere yaganye inzoga yashitaga kwa gusa buryo azanye idee kuzidandaza
kugira abanza honjesha abantu bavyumve
hama mu nyuma nwa meme ninzu kera bavuga ati aho kishi batanga indara mu nyuma ni hotel hari umuntu wa mbere aho kandi bavuga ati kumbe bwa mundi wari umuco gutanga indara ndabeshe
kabisa
sawa unabura ureba bace bazana ama system ya makaye
ibintu birefye
aratigeza kuba impamvu zituma naguhinda
uyuje bwa myote
ari abura umuntu umu agiri ni busy avuga ati barakira makaye yose ni byunga sasa rero nawe ubwirizwa kwiyumvira system yawe ibyawe nambara abantu uzotanga sacrifice ega ari abantu bagenda gutanga ibitambo kugira business niko bigenda sacrifice si mangu ugende biba bangujamba kuzimu no abantu uzora abantu bose bateye imbere bavuga ati ngo bagiye mu kuzimu or hari ngingo babo barafashe bazanga izo ngingo ntiburazihohotera
cyane
urava bwindi waje ko ndazi nakanyanga niki ninzo yari nzoga nziza mugabe iragwanywa kandi usanga bishiramo ingufu nyinshi nabagiye bakora rya marike
voilà eh nuko bwo
ntabura umuntu abafise inyungu ziwe kugira uwivyawe kugira ibintu bijye bije kuri marche rero
aca vyimagaciro kugira ngo bibe bigume biguma kuri
kwiso nivyo rero biri mu byo tunye mpamvu twagwanye twimagaciro byo hanze warayibona
kabisa
kugira ibyacu bigumeho hama natwe tubishire ku isoko bidandazwe ubwo ni urugamba twakoze twarufashanije twarutsinda reka ducreating ama content aba bakunze ba Nick Drip Show nibaze yuko tutabarambiye cyane stori zacu zigarukiye ngahe zuno munsi mbanda yimukurikiranye ibiganiro bicaye ku Nick Drip Show no ku Nick Drip Media. Je ni sibizo asema vumba ndabakunda cyane.